yumva ati hati atari n'ikindi kigize kiba none
nije namubujije nkamengo ko amengo ndiko ndamwisembereretse abantu bose nibavyumve ko baradi uko umubiri n'umubiri kandi simbetonye
neza
abana wo ni
toye karibu basi
nuye ndabazanye
ngo none warasubiye muhira twe tujye gusubiza ku mugambi turabe yuko
nimwe mwahanku nkuri imbere sha ivyo bintu byanyu ugara kamera sha mugende mwarabibonye gihe yayine
twasanze mpera nti bintu byose ne byabere ku mugaragaro abakunzi ba CV yibona
none mwamwe mukene isakusa kugusa ngufu none ko na byanze kuneza na byanze reka renda bibabwire singiye kandi sinzodrayo edaere mama nkene yundi mugabo imisi namazeyo birakwiranye n'inkwano batanze aha
cembere ukunda bibona bere yambwiye ati mama nukuri ako no subira kujya mu nzotuma niyahura basi nawe umbure ndavuga none tivuga uko biri kose nibaze yuko bera ico mwapfuye n'umugabo wawe atari ryakosa bamamagara naza kubona hari tingira hari kindi kintu kinyegeje mwe mutatu bariye kijyagi
STV every story matters.
Waiting on my people out today. It didn't come down bad, boy. Shout out to cool. I believe the champion must conquer. Boom, fire from zero to hero, from nothing to something. It's Bakunze West TV. Or no, Kundi Mosi Uri Hedro, Sue Kuba Namwe. Yes, Ramona Yuko, no Mosi in the hand, Hundi Mokanyosha, Najakurondera, Mama, Wamgan, Yitwa Bella. Umwibuka yuko byatanguye yuko mugabo yaramamagaye arambwiye ngo nje kuraba umugore wiwe ngo ikaramo vanga ikiniki birangira nabi birangira mama wiwe nawe nyine byanse yuko basubiza hama mugabo umuntu navuze nti reka nje kubaraba basi mukobwa subire ku mugabo ubwo je sinaje kubateranya naje ko kubasubiza hama kugira bora turabukunura basubira hama yakunze ba CV mumande mudukurikirana murabona ko asi ibintu biba byoroshye twaba twashye ku itera reka tugende Jene baza yuko shobora kuba ari ngaho ukuntu bahandangiye mubona turi kuzuba rirenze reka tubane tuje kuraba tujarabe yuko mbere twumusubiza iwabo twumusubiza ku mugabo turabe yuko uja kuraba tubona hanuguruye cameraman tubane tugenda imango rezo mu kamenshi nta usanga shobora kuba hari imbwa cameraman tugende buke buke tsikari ngari kaca tubazo no mama yuko Sam, my me. What are come?
Hey, got to come.
Come, my bera, who are inga?
Hey, inga, my shit's a caribou.
Hello, Kunza STV. I'm not carrying out from Matagushika. I'm going to go to Girayoko. Jenny, what are you calling Mango Nishi? Who, Nihi, exactly?
Nah, I need a chrome dango, wins to Yibio. Yibio, Yanziza, Nindia, goats. Limama Kusimeza, Meza, go, Yoko Papa Sky.
Sawa kunze ba TV munze rero tugende buke tugenekeranje inzu yuko ari inzu iri principal turabe yuko bari hari odi kunze ba TV turanamubonye odi me alo gute mama bera gute
musanze no muhira
Inori gashaba mabiri none gashaba
ni ikintu kuri kwimana no muhira ndabiretse ahomba
twe twagerageje turaharundera
uko oya nibikunda maka musange nahomba n'ukuri
gashaba yuko none uzi yuko ukuntu byatanguye byatanguye no kuri kamera
musange kunkamiraho jewe
none ega dushaka umwana subira dushaka umwana subira ega
oya reka mumusubiza ku nguvu none yarabyase kare mwarabye umusujya munsi
ega twe twenetse twabateranije urumva
kumutwara ku nguvu kujya munsi yabankereho muri nami
kumva yuko basi
yarabyase yarabyase kare ntagenda yo ku nguvu
nyene bihere kujya nyene ntusure kubona na
yemwe umwana wanje yaranse none mwaramutwara ku nguvu
njira vuze ati kubera byatanguye kuri kamera reka basi bizo bere kuri kamera tuzoze tumusabira ikigongo cy'umujya mugabo je ko yarantumye yuko arakinebera Ara cha mukundo warayibonye amajambo yakubwiye yuko akeneye ko wasubirana
Sinavyase ko yabivuze muga umwana yaranse yaravyanse
Mashura kwankega mu biga ni wana muhanuye deje namusi Nakubera cye igumura
Je naramuhanuye
Ni vyo banda yibigenda gucyo vrema Biraho ni hari Je nawe narabwo nagatebere kanihe karibu kwere Reka ze twica
Kumubona
nawe no bera tumwumvishe yuko ategeze gusubira ku mugabo
we ntihata nguvu yarabankiye aragwaye reka ntimungorere umwana aragwaye
reaction
nawe yaragwaye umwana kandi mungorere umwana kweri yarabankiye
umugabo waraca mukunda reka umugabo waraca mukunda akeneye kasubira hari yatanze inkwano yaragize ikarakora urubanza bice birangira umukobwa asubiye kwa nyina
kumukunda sinase yego yaramukunze nakare gushikaho baza namafaranga ugari hagezeho bigenda kuriya
umugabo ngo nakomeye ni ataya na bera usanga yango ari kana navuga ho kamera mana gumitse
wabyutse mwa
we mureka shike bera gute bera meze neza
abana woni
Tuwe karibu basi. Na inu shura kutuwa na karibu. Na jiko tu yagi.
Mwege mura zindu kilaba anungaya masayos.
Uya. Na kimu yanonega bea tujo higa tuwe tujo kura.
Muja kundawa na ninafu ya nindawa za nyinga.
Eno wana suwe muhira tuwe tujo gusu wiza kumuga. Turawe yuko.
Ni mwamu angoy.
Mama yuko. Ibzaba. Mama wana na kimu wazino kuri.
Nune nindawa za nyinga ninde hawele.
Tukwa la toho uje ba tukwereka yuko.
Shamwe namwege no mushaki kubona.
Ya no gusura ku mugabo.
Ngiriki?
Gusura ku mugabo mugaya uvuye kaduka.
Ngarukanira ibindi byahashitse.
Kwanza ugwayiki?
Ngwayiki?
Ngo ni wibunge.
None mwe birabaraba.
Uye turakeneye tumenye kuri kose abakunze ba TV barakeneye kumenya.
Je abantu biki gemwe mu bamugenzwa n'isako gusa.
None igavyahere kuri kamera bere.
Nkuri imbere sha ibyo bintu byanyu. Ugara kamera sha mugende.
Oya reka twumvikane basi. Baze ara gatebe tuva twicara.
Ni mundeke sha jewe. Mugiri.
Baduva ngato nafungu.
Eh, nabashitsi twaye twiteguri.
Ne bera ne gashabira.
Turajya gute nabana abantu batemburwa. Cham ubanze ubireke. Tujya ni.
Basi reka.
Ndabariye ko. Arabashitsi twaye twiteguri.
Bera tuhaje ngaho kugira tuvugane bera. Zana gatebe basi twicaye tuvugane. Tuhaje ngaho kugira basi tuvugane twumvikane ukuntu gusubira. Gusubira ko. Usubira ku mugabo bwe.
Nerutse mwana ndiye kwanza ushoboshe.
Kunze ba STV beraragwaye. Ese sinzi yuko yoba yibungenze hafi tuva ngaha tubimenye. Abakuru yose tuva ngaha tuyato.
Ni wongenza mu biki?
Sinda yirya muhungu wundi.
Muhungu yo.
Ya twasanze yamugenze umugabo.
Mwarabibonye gihe yayine.
Twasanze bera nti ibintu byose ne byabere ku mugaragaro abakunzi ba CV bayibona.
None mwamwa mukene isakusa kugusa. None ushaka iki basi mu majambo
mama. Nazaya sije nihamagaye umugabo wa mpamagaye.
Ubu naho ni nde yagwamagaye.
Navuze nti none yuko ibintu byo hera kujya bera. Abantu wega baguma batubaze none byahereye.
Rero ushaki.
Kene subire ku mugabo.
Subire.
Subire mu rugo.
Ku nguvu.
Sikunguvu twaje twumvikane none kibazo gihari
ni mundeke kandi murege kuguma mwivanga mu bibazo by'umujyango wacu
igitigora mu jisho rimwe ni ikora mu jisho kabiri hajya ari hanu
reka renda bibabwire singiye kandi sinzodrayo edaere mama nkene yundi mugabo
sikiri snake amari ibintu turabigenza gute bakunze
sindi beto
uye bera gusho usanga yari hano
sindi beto
uyari hano
ngende yipimishe azoronka abandi ngira bata baje kuguma bamura bajya
erega usanga muri no misi nehaize misi ngaya mutavugana
n'ushakiye
kuva cyagiye ni muri asaba
kuvuga byonzi
usanga nawe yaragiye kuraho kwa muganga yose ngari pimije gaho usanga
waramubajije imbere yo kuza gutora makuru ngaho
abanje kubaza wewe nabaje kuza kuraba mama hamwe nawe
kikweri mwebwe ni mushaka naho nimwe muguma muzenguruka mwe mujeje hoza muratora makuru y'abantu
twashaka tumenya aho byahere
nakubyere sinzoja
urahe nzi ko nsosanga warasubiye nje gutora inkuru nziza kumbe uracaringa
je numva ndiko narameneka n'umutwe
none gutaciye hari biri makuru abaza ahomba je waje gutora
nje ha cyane nje kukubaza nje kukubaza kubera wowe uri umuvyi wa Berana nje kukubaza yuko asinywa
aje kukunyubakira
hazi kwa subiye yo kutahereye hari yanyene bahora baba yabo
urumva urenzi ko hano uyu mukobwa none nushaka umukobwa
kabandaronko yundi ndacari muto se naco ndiko ndihutira
konze bestive ndabuze ibintu bintu kuno tubigenze gute gapera
nishimwayirose none
kandi iyo yimona
ngufu none ko nabyanze kuneza nabyanze
ne birusha kabire biherere he
nabi naho nyene turabi
mushaka biherere he gama
sanze cyo bya nubundi cyo murantangaje nubi sintahura icabazanye ngano ni hari cyo babatumye hoho
aje kuraba Bella yuko yoba yarasubiye ku mugabo none dusanze akiri nga
nagira kuraba Bella kwa siye ku mugabo mubanza kumuraba iyo yari yubatse yahoraba mucamuza kuraba jewe ngahomba mwari kuja hariya yahoraba
cange rika tuzofume tuzana n'umugabo basi tuze gusaba ikigongo tubikore nk'abantu bakuze abana nyene bahukana ku nyene
haje ntibagira ntibana nkuko babivuze yuko bazozanana misanzwe urya niwe mukwenzi nemera bazanye amafaranga ngaha mu rugo uranyumva mwana
nivyo abangombwa tuzomusubiza
ibintu nivyo cha biherera gute
mwebwe rero nkuko aho muvuze neza nimutubwira umunsi hama azoze ntangora nashike mu rugo ko n'umudi yarashitsemo kuva kera
oya mwana nyumviriza bova ngari bizika yakora ikosa afume bazonze nabizi nkuko nyene
bisa ha mwana ntimurasinyura rega murasinyura
ntibarasinyura
none
sinyura
uzoja kugira divorce none si bisanzwe
none muzovyumvira ubwo nyene bica bikunda reka rera zoze nga avuga ico yiyumvira hama ivyo to gusinyura muzoce mu bivugana
baraza ahoko nawe nyene namubwira ukuri neza
nzogaruka ryari re
ya tutoraho umunsi umwe twumve yuko tushobora
kwiryamira kuko muri ko muranameneka nibagiye
turaho none Bella reka basizofume tugerageza kuzana umugabo hasi tu kunze wa STV ibintu bira ni hatari gose tusanze Bella wana ari ngaha none basimere basi muzomufashe kumvikana n'umukobwa wawe kugira dushobore kuzana
none ibyo ndiko ndamuhanura sinabivuze nawe wumva ubonye yishuye gute muzi gute ko n'uwo munsi mwagarutse muzosanga yahinduye ibyo ariko avugira ngaho cye sinase ko muzozanana n'umukwe kuko umukwe nawe ni nk'umwana wanje nawe namukunda n'abakunda bose kandi umukwe n'icyangiye kijya gihe nuko yambwiye ati ku ikosa ribaye je ndacamukunda sinashaka ko agenda rero nshaka aranje ko muzozanana ngaha n'umukwe hama tubivugane mugari umukobwa wanje akabandanya yanga batsuca rero barabe ingene bigenda munyuma cewe Bella n'umwana
nabyo kana we mbora umengura muhanu uramushigiki
oya je sindamushigikiye na gato nta musi numwe kuva ava mu rugo rwiwe ndigera njyama nta muhanu yati Bella n'ukuri rabo njya muntu baduhaya amahera yabo rabo usubire mu rugo mwananje kwa ukana biboneka nabi Bella yambwiye ati mama n'ukuri ako no subira kujya mu nzotuma niyahura basi nawe umbure ndavuga none tivuga uko biri kose nibaze yuko Bella icyo mwapfuye n'umugabo wawe atari ryakosa bamamagara naza kubona hari kingira hari ikindi kintu kinyegeje mwe mutatu bariye kijya gihe cembe rukunda bibona Bella kugira subirane na nyamugabo wiwe ni nk'uburusiya na Ukraine sinzi kabisa ngende muzobahutse
cyane ariko none sikuntu bizogenda siko ndavyumva jira inzu no munsi yuko tuje mu mahoro yuko ishavu ryaheze ryaturuye ubu ari basi tuza kuyaga none urabona yuko bisuye byabenye nabwo ishavu ryarasuye kutuka ya ana muvise no mwijwi bica byanga
sinzi
uje mugabo uje sigaye hajya yarambiye ati je ndondera umugore no kuri ndagusavye nayo ibintu nakoze byose ari kugira ari kuza kumwerekana imbere y'amakamera ati buje je narenzi yuko basazoye bayihanure buke bukiti basubira ndumo ndondereri none da
bigere by'imbere y'amakamera byamubaje naje byarambabaje je nkaza kuraba ingorane nkasanga nkantegere n'amakamera naje gintu byarambabaje cyane gose
kararondewe turaza gukora akazi nega shafu yari kugenda guze naje navuze ati rikabasinzo fuma nda mugusubiza usubirana umugore wawe basi bifume bihera neza mugabo urabona ibantu bera ni hatari
cyane hatari umwe nanjye nako nagira none uwo musi je ndasubira nda mubarire n'ukuri sinze kwere
basi duhamagarira basaza dusezere bera basi nega shafu bigende gutwa
bera bera ingo
hatari kabisa kunze besti TV reka turabe tumusezere bera ama turabe yuko bera basi reka tugusezere basi tugusezere basi tugende
ngira barindirinja
basi twatindire ko turabe ko mutugaburira ko mutugaburira none byanse yuko mutuga
bindi byo bindi na do dress ishaka ni mugende
basi tuzofume tugaruka ikindi gihe turi kumwe n'umugabo basi
tuzorabe habi iki ko ari byo niko ndabaza habi iki
ama tubasubize hamwe
tubasubize musubize hamwe nande nkawe umva musubize hamwe
eh numuga
kugira
ubu ndimo mwashinga ari mukundana nibyo byagenze neza Maria Jenny yari bibibi na tutabonye amafoto
ufise kibazo cyo gusubirana nawe jewe sindi muri ivyo
Maria Jenny yarabaye amahera barayampaye n'ukuri sino kwanka
ari ngwano bizoca bigenda gute
imisi namazeyo birakwiranye n'inkwano batanze aha
kandi umva atigeze kandi umva ati hati atani kindi kigeze kiba
nije namubujije nk'amengo ko amengo ndiko ndamwisembereretse abantu bose nibavyumve ko barazi uko umubiri n'umubiri kandi simbetonye
kandi nice yakuzere
mu rugo kandi ego nimugende vraiment nimugende iyo nkwano muri ko murarekrama birakwiranye n'imisi nahamara
kandi twaje ukaje kurekrama inkwano tatoje kugira musubira
musubire ko mamagara imba mukeneye kugenda bye
konzi ba Steve ni atari ndakishi nayo gashaba bigende gute mere
yigoye naho yaragwaye yabyutse umwana nanje nta kundi no bigenze
utabera bye neza usanga muzogende kuraba yuko atoba yibungenze nawe
kandi mwebyo bintu mwagunye mubivuga
twamusanganye mugabo mu nzu none
umusigaye muri mwe n'abadogiteri no kugiye utamupivye none ngura yuko yibungenze
usanga iri kumeze nka usanga ari ku masomene nk'abiri
oya ahubwo rero utanguye kuvuga ngo bisa ndakubise ngo yibunge
susubira basi ntabwo
ari mworoshye muri mwe n'abadogiteri
uya twa tuzi yuko
ari kumupimira muhiri wanje
ubwo dusanza gwa
kenda hariya
kunzi ba Steven Atari kazosubira ikindi gihe mere sawa eh kunzi ba Steven mwana ukuntu bigenze tubonye bera dusanze bera agwaye yanse gusura ku mugabo baratwirukanye ngo tugende mama wiwe nawe nyine yakoze ibishoboka byose kugira ashobore gusura ku mugabo murabona yuko ntivyashoboye gukunda yewe kunzi ba Steven katugiye kuraba tugiye kurondera umugabo wiwe ariko bera tuzoza atavyazi turondera umugabo wiwe tumuzane tubasubize hamwe ngira basubiye kubonana bari kumwe ngira bizava bigenda neza kunze ba TV tuzosubira mu kindi kiganiro mu manda mikumwe natwe ciao tata check sound
STV every story matters.